lona ke ongumdlali weSwallows FC uNjabulo Ngcobo nguyena ke ophumelele njenge defender of the season kuwona ke ama PSL awards angonyaka ka 2020 no 2021 kanti ke uNgcobo uphawulile washo ukuthi ke ujabule nje kakhulu ngokuphumelela kwakhe
ekhaya wami kunjani ninjani ninjani kuseni siyaphila nathi ekhaya angazi ukuthi ezinye izinto izichaza kanjani kodwa eyabona indlela engijabule ngayo kwamina ngiphelelwa amandla ngiphelelwa amandla sokunjoli 1 uNkulunkulu nedlozi lami likela ngibusisa ukuthi ngiwine le award ayicabanga ukuthi into bengiyifisa kakhulu ngaphinde ngabizwa futhi nakuye bafana bafana yazi nje ngijabule emkhaya ngifuna ukuqamba amanga angazi ukuthi ngingachaza kanjani yabo nje kumanje ngisendleleni ngibheke airport ngibuyele eGoli manje ngiyakwi national team njengamanje ngijabule emkhaya ngifuna ukungasho ezinye izinto kuthi izinto ezinhle ziyalindwa ngicabanga ukuthi bese kuyisikhathi ake ngisho njalo ukuthi kungakwenzeke since bengile ngicabanga ukuthi mhlawumbe sengabe manje bangibizile kwi-national team so engicabanga ukuthi nje bese kuyisikhathi ngijabule kakhulu emkhaya ngijabule kakhulu.